abantu bejele umuntu kumstopa ukuthi angabelethi. There's so many things ukuthi ubalisa mina ningalala kini lo muthi loya nilele ngigubha nje egedi ngibeka la emasayidi. Nobody will work in that house. Nobody will work. Nobody will get married. Nobody will have. I don't teach all my students the dark side. If there are people over there who are twasa, ubungwini nobundawo pek. And then there are people over there who are amagedla nobundawo. So if umuntu azogedla, fanele ukuthi ngimfundise ukuzivikela. Yeah, ukhona ukukhipha into ongakwazi ukuyifaka. Here we are. These two deadly combinations. Fakisikwane la. Ayolala nayo umuntu. Yobhejwa. Imbebe lento avuke manje. And emsebenzini. Engaboneni. Ayinamali. Unokuliwa. Ayabona umlomo uvule kanjani? Siyalwa la. Njengoba bayifakile ufakele ukukwazi ukuyikhipha, uphinde ukwazi ukuyithumela. Igeza lelo isebenza kanjani? Even if the person is a magician, an artist,